Okay. Hamalo lilo, mubumbi wina chuminarimu. Ngari geze kukwara igitera mchitwa Nani Mkali. Is the story za Nani Mkali who is the best? Ari uwe umuntu mukura mbere ufise experience ni ya umuziki. Ibyo bintu ubona ari cyayi kintu bimarira umuziki ndundi.
Je novuga ko umuntu yamaze kuvuga who the best cyange Nani Mkali mukore ico giteramo agishiramwo inyungu. Jewe no kwinjiramo mbonye ko kiri mu inyungu hariyo 100 millions 200 millions etage inzu ma parcelle bashizemo tuhiganwe je suis prêt yo guhiganwa mugabo vy'umuntu wagusa ngo bateshanya gaciro entre eux bicare hasi bumvikane bamenye ico bashaka urya muto isatubi yubahe mukuru fizo fizo nawe au retour yubahe satubi bamenye ico bashaka ariko babandanye bakora bijya bintu no bujuju bazoba bariko barakora bijya no bujuju
okay
na namwe bizobashika ni ent ni ico nyene parce que nibijya nakubwiye usanga umucuranzi yatanguye muziki ejo afise hit zitatu nkuko babivuga cyangwa zine ugasanga nawe ashaka kwigerana n'umuntu afise CV imaze imyaka n'imyaka nabwo amaze gukora ni concert ngaho muri Congo cyangwa ngaho mu Rwanda akashaka kwigeranza n'umuntu amaze gukora concert etazini amaze gukora concert ma Belgique ico kintu vraiment sishobora kwishigira jewe vraiment jewe vyerekeye visa zene bishobora kungora kubera afise nationalité belge
ego afise nationalité
cyase kugenda ndagenda
ari we ufitiye susi ubona ico kintu face to face ni kintu kizoduza umuziki cyase kizokorora cyane ari we ufise kuri experience nini yawo
kuri jewe barakoroye fiso ni bakorora muziki bakorora fizo
ya kandi akorowe
muziki zo bufuye
zo bufuye
Farias ico no muhanura no muhanura anume anume arekera abana
Mwisi wakunzi wa Project Z Zigano nisa matela isa kuri BTV Niburu wakata anu saa tatu ni nusu zijoro Kwa gata natu ni saa tatu zomu gatondo no kwa mungu ni saa kumi Nimi anao ndi kumwe na legend ni Lizzo Chambara Burundi Nigute bro
ndashimima na mwene watu ndara mukije mwiri weneza wagenzi wakunzi muziki ndundi ngabashimiye cyane kubona turi kumwe
okay umwaka mwiza ahubwe gasacha imunango z'umwaka bro
twese
okay bimeze gute none
ndashimima na
okay umwaka wezi waburangije gute mu muziki wawe
kabisa naso indirimbo zitatu zimeze bien gitari Romeo Juliet Emi Amor
Kandi zose zagenda neza
Yego zose bien cyane
Okay Romeo Juliet guitar kandi zose kabisa Mbe lolilo nubwa ni cyahe kintu urabona umuziki umaze nk'imyaka myinshi Nigeye bangukoresha kugira usoho ikintu gikwiri igihugu cyose
nibaza ko akazi k'umuntu uko kamuranga urya ukoza akazi kakagenda neza ukarambiramo Kubera ibintu birakundwa ukoze ikintu cyiza kirakundwa bakagikurikirana abafanzi cyangwa abandi bantu bari mu muziki urumva rero ngurikiza impanuro z'abantu nagurikiza umuntu uwo ari we wese ampanu yaba umufanzi abo umucuranzi mugenzanje cyangwa yaba umumanager cyangwa ne ndabikurikiza kubera ndazi ko ari mu inyungu
ni cyahe ikintu wishimira mu mwaka uheze wageze ko uvuga ati iki kintu kabisa ndacyishimira sana
Lolilo umwaka uheze yahindutse cyane Lolilo yazanye iyindi sura Lolilo yamenye icari akamenya ico ashaka nico ashaka gushikako
ego
ico no kwishimira vraiment ico kintu kubera impanuro z'abantu kubera akazi nakoze byamfashije cyane
okay amanisha ikintu utashimye karma mwaka wa 2019
sinashimye kubera twakoze neza mugabo inyungu nabwo yari meze bien parce que nitwari bwamenye ukuntu tugurisha indirimbo zacu cyange kumenya ama sponsor ama sponsor twaro se makeya cyane twakoresheje ingufu zacu.
Okay. Rero wewe uri mu baririmbyi turavye muri carrière yawe tuvuze umuziki ndundi vraiment umuntu atovuga avuze umuziki duye ntavuga izina rya rero ntandero yoba afise. Ni cyake kintu cyatumye ukora umuziki hani ni cyake kintu cyagukwegeye mu muziki avant yuko tujya mu buryo wagiye urashira mu muziki nkeneye kumenya double kintu cyagukwegeye cyane mu muziki.
Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Nuko na manda bivuga je navukiye mu muryango nasanze umuziki mu muryango.
Ego.
Nasanze papa ari umuDJ, mama yaririmba choir, hanyuma grand-père wanje nawe yaririmba muri Jasmine. Urumva ni ibintu biri mu muziki, abatante banje bose paternelle bararirimba muri Jasmine, abatante maternelle bararirimba ma gospel. Urumva nasanze umuziki mu côté zose zibiri, umuziki urahari.
Okay.
Nico gituma nawushikiyemo. Ego, nibashatse ko ndirimba mugabo byanyinjiyemo kubera biri mu maraso yanjye.
Okay. Apa yuko batabishatse wewe umuziki kuno munota cyane nico giye ujya mu muziki ufata gute n'umuntu ukubaza ati rurilo nkene udefinise umuziki kuri wewe
agaki umuziki vraiment numuga wanje.
Ego ingene ufata agaciro uwa umuziki wewe niki
umuziki. Muziki ni papa, ni mama, ni umugore, ni ubuzima bwanje bwose. Icyo muziki novuga umuziki kuri jewe parce que umuziki wigisha abana banje.
Yego.
Wagishije mu ex wanje araronga araheza université kubera umuziki. Bo wampaye parcel. Muziki waguriye papa imodoka. Muziki wanwaye mu mahanga ahantu hatandukanye ma Norvège, Denmark, Suède, Irlande.
Okay.
Australie. Okay. Canada. Urumva nagiye ahantu henshi cyane kubera umuziki. Novuga ko icyo kintu novuga ko umuziki kuri jewe ni vyose.
Okay.
Yeah.
Ati umuziki ni vyose.
Yeah.
Ni rolilo turavye muri kahise. Niyo muririmbyi novuga yazanye impinduka na cyane cyane kugira umuziki kugere kure kuri buri muririmbyi bake batangiye kuinvestista cyane mu muziki. Kijya gihe amikoro ahanini mwebwe mwakoresha mu guhindura isanamu mu muziki yava hehe?
Umva ibintu byinshi twakoresha twarabira ku bandi.
Ego.
Abantu bo mu mahanga nk'abaneri ba muri États-Unis cyangwa abagande cyangwa abakenya. Nivyo vyaduhaye umutima wo kurondera natwe dushike hajya dushaka gushika.
Ego.
Parce que hanze vraiment bakoze bakora amaclipe meza mugabo mu Burundi nabwo twari dufise amaclipe meza.
Apana nta maclipe yarahari. Niyo en fait ngene kumenya ati ni gute byakujemo uvuga uti
ngo byanjemo kubera jewe nakinisha ama cinema. Ma salle de cinema nabona imiziki cyane nabona ama cinema cyane. Bijya bintu nabona navuga ko nanje nshobora kubikora.
Yego.
Pourquoi pas ntabikora. No bikora nkateza igihugu cyanje imbere. Na nico gituma vyamfashije jana nadishizemo cyane gushika ubunye ndashakora amasana mu meza.
Okay.
Kubera ico kintu.
Okay. Kijyagiye umuziki ni hehe ibikorwa byawe vyakugeza? Kijyagiye uvuze ati ndakoresheje ko turavye ama video akora kijyagiye biragaragara yuko ari ama video bari mu buryo buri niye. Kijyagiye feedback inyungu mwaronka gute inyungu mbivaye n'ubujyo mwasohora mu bikorwa byanyu?
Kera twaronga inyungu cyane kubera twasohora ama DVD, twagurisha ama DVD yacu. Ama première prix twaronga amahera menshi. Urazi 100,000 ya kera cyangwa 200,000 cyangwa 300,000 byari bizi amahera ari afise valeur.
Ego.
Hanyuma twakora ama concert ahantu henshi hatandukanye. Uko nakubwiye nagiye hanze mu mahanga ndagiye ahantu henshi kandi byamfashije cyane. Nakoze ama concert hanze menshi cyane.
Yaho turaza kuhagera mu mwanya.
Hanyuma abo icyo kintu nacyo nacyemenyekana cyane. N'ibihugu duhanye imbibe byankenera cyane ngo mu Rwanda. Nagize ama concert menshi mu Rwanda, muri Congo. Urabona nk'ubu ndacyafise ama concert muri Congo, muri Saint Valentin zoba ndi muri Congo Kalemi. Umva aho hose ni ibintu mwenda nkora.
Okay. Ni cyahe kintu uza ukumbura kubabaza kuri no muri no myaka tugezemo ikintu kijya cyaba kijyagiye wakoze igikorwa ukavuga uti iki kintu kabisa kera nkikora kino kintu hari kintu runaka cyaboneka mugabo kuno munota iki kintu byaramaze guhinduka
kera hari abantu bisonera bari bafise indero kandi bubaha akazi k'umuntu mugabo ubunye umuntu wese n'umuyuwaye umuntu wese yavuga ico ashishakira umuntu wari wese ashaka ice ashaka kuboneka ko nawe n'umuntu watari ahambaye cyane ugasanga ariko aratukana cyangwa abwira abantu nabi kubera nashika aho ashaka gushika akabona ko bimusubiye ko agatangura gutukana ico kintu novuga ko kera twari dufise indero cyane ubacuraranze no mu bafanze mugabo ubunye ibintu byahinduse
okay yego warigeze kuririmba indirimbo uvuga ati Loli Lumin King nimefanya mengi mpaka wakaniomba Vichy Ring. Et juste au moustari, il y a des gens qui ont dit que les gens qui ont
dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les mu ex wanje Loliane yamfashije cyane guhinduka ndahinduka mbundi muntu kandi ndisonera ndubaha abantu
yego
ico kintu vraiment cyamfashije mu buzima kandi kizomfasha mu buzima
ahanini ijya message bari kuyihereza abande kuko turabona right now ari abantu bita ba king mugabo na ugacuvuga ati nimefanya mengi paka ukanomba fichiri
umuntu yita king umuntu ashaka atazi cyashaka cyangwa atitahura parce que nushobora kuba umukingi udafise abantu bagutoye rero reka bajya abantu bavuge kuri umukingi apana we wiyite nguri king
yego
parce que umukingi aratogwa n'umu president ndeke ndese baramutora nawe rero ico kintu novuga ko ifoko umuntu yitahura akamenya icari kandi akamenya icyo ashaka gushikako akaba afise indero akakunda abantu parce que ibintu nabantu parce que utakizugonye na nahamu zoshika
safi safi mega rero twarababonye muri kahise hariho ibintu byagiye birahinduka je ngerageje kwibuka gato uri mu baririmbyi bagira ama vibe uturavye no mu karere haba muri Tanzania cyanke muri usanga hari abaririmbyi baba mu bihugu byabo mugabo kenshi bakama hanze bari ko barakora ama concert bava mu gihugu barimo bakagenda iza buraya bagiye gukora ibikorwa byabo by'umuziki none garoliro muri kahise ka twarabonye mu muva aha twarabonye indirimbo nka bimamatwi sinuvuga ngo mwaba mu bihugu bya buraya mwaba mu Burundi mugabo mukagenda gukora ibikorwa byanyu by'umuziki mugiye kubikora hanze mugabo ubu nitukibibona ikibazo kiri hehe
novuga ko ibintu bigenda n'umwanya kandi nibaza ko ikintu cyose imana ibiprogramye ibuko ikintu kigenda gikurikirana nibaza ko ivyo bintu bizoza parce que ni turi imana cyangwa ni turi amamarayika umwe wese afise ukuntu imana yamupangiye nibaza ko atari jewe ari abandi bacuranze bagenda hanze bito gukora ya makosa
bajya basa usanze usanga dufate aka rero ari nka fire yas wewe bitwa yuko mu yarasanzwe aba mu bihugu bya buraya mugabo wewe wava mu Burundi ukagenda ugakora ibikorwa bya by'umuzi kiretse igihe wacugenda uramarigiye
ko nanje nabaye burayi
wabaye burayi mu nyuma mugabo warigeze kuba uba mu Burundi mugabo ukagenda gukora ibikorwa bya by'umuziki hanze kiya gihe bya ko ibyo bintu turabikora twumve umurundi
na mangora ibiteramo ndese si burayi gusa nagiye muri Afrique du Sud
nego ntabizi
nagiye muri Australie ubunye ngiye muri Congo Kalemi je mbona gusoka gusa ukagenda gukora igiteramo hanze byiza hanze sikuvuga gusa burayi
yego ngo ahanini burakwera urazi garorero tudahendanya ama visa urabizi burayi kwigwe koroma kandi numva turinde tubona umuririmbyi arahagwa
jewe vraiment jewe vyerekeye visa je nibishobora kungora kubera fise nationalité belge
yego fise
nationalité cyase kugenda ndagenda
okay
mugabo kuvuga ko bivana n'ahantu kandi bivana n'umwanya cyangwa ama proposition ama franc abo bakuproposer peut-être baba ko hay makeya na uri kurakora byinshi
okay
u investisa mu muziki ugasanga ko udashobora gusoka ukagenda gukora ico gitaramo
eh abapro bajya abapromoter b'amashow bamwe bahora babatumako nuba bahora babatumako mu bikagorana
ya baradutumako mugabo ugasanga amahera bashaka kuduha ajya amahera nyene baduha kera kandi natwe dushaka gutera imbere natwe tukene natwe turonga amahera nkuko baha diamond platinum cange baha alkiba cange bahande ugasanga bakubwiye amahera make cyane abaho de façon que utashobora kwemera no ngayi wanyu ushobora kuyarongera nganyene
Okay, en plus wewe turabona barimbye benshi pour le moment bashaka bagira makolabo tukaba tuzi yuko wewe ariwe muririmbye no vuga yuko atangiye gukora n'abaririmbye bakomakomeye mu karere ajya makolabo mwakora kuri wewe wayakora ushaka kugera kuki
amakolabo ni collaboration y'ibihugu bibiri cyange y'abacuraranzi babiri urumva izo collabo twazigira kubera indirimbo zacu zivuzwe hanze
yego
cyange tumenyekane gusumba hanze rero featuring ni kintu gifasha cyane kandi kubona turiko turabikora ubunye nuko nakubwiye ibintu biri kubera hinduka kera wakora collabo kubera ubuntu cyangwa ubugenzi ubunye utegerezwa kuriha amahera ategerezwa kwinjira n'igihugu cyacu urazi ko kiri hasi mu vyekere muziki rero ugasanga ajya amahera uri kurasa bagusaba nushobora kuyinjiza nawe uko ugire gute nushobora kuri yo collab ucuba obligé yo gukora kwanza nawe we waguke ushika kugwe gushaka hanyuma après uba sabye collab cyange bo bakagusaba collab kubera usoba umaze gushika kuri
okay rero ubuze ati umuziki wacu uracyari down mugihe umaze kuwushiramwo uburyo bwi
apana uracyari down umuziki wiwacu ngaha mu Burundi uri hasi
ego none ni cyake kintu wewe umva umuziki umaze ndibadugereje gwarura uramaze nk'imyaka irenga 20 uri kora ugwanira none kuki mugabo urumva bo jingerageje kurabije ijwi giwanje ndabona umengo kera mwari mugeze ko umva mwaravanga mukagenda hanze ndavye n'ubujye mwashira video ibintu byaroroshye hari amakamera meza mugabo kijyagiye hari ibintu byahera kandi mwarakora ibintu byiza bisigura yuko jengerageje kubiharura nk'umuhinga mu by'amasanamu ndabona yuko mwakoresha uburyo bwinshi gusumba uburyo mwamukoresha kuri uno munota aho sinibaza yuko noba mbeshe
nivyo
okay none mwakoresha uburyo ni cyake kintu kigutera kubandanya mushira mu buryo bwinshi kandi umuziki hakuduga ugenda ugwa hasi
je nibaza ko umuziki wiwacu nitwe nyene tuta hasi kandi tukwiye gukora kugira tushikane ahantu dushaka abafanzi biwacu cyangwa abacuranzi bagenzi bacu cyangwa aba upcoming ugasanga so indirimbo imwe mu bajournaliste batangwe kumubwira ko ari umukingi nuko mwama mubivuga ari umucuraranzi wa atari ugasanga umuntu wakoze imyaka 20 cyangwa 30 mu muziki batangwe kugufata ngumu upcoming kubera bo bashaka bigira ivyo bashaka nibaraba umuziki nivo ushitseko
yego
na nico gituma umuziki wiwacu uzosigara hasi
yego
parce que nibashaka gutahura place zabo ziri hehe
okay amarero uvuze ico kintu hariho abaririmbyi bakoreye umuziki cyane hagera igihe arabigikogwa haza umuririmbyi avuye hanze byitwa yuko bamuharishwa amafaranga menshi mugabo wewe biragaragara kuri stage muri kumwe kuri bo bamwiyambye ari bamwiyamirije mugabo wewe murajana kumuraririmbana ni cyake kintu cyaguteye kuririmbana n'ujya muririmbyi mugiye abaririmbyi bagenzawe bari bamwiyamirije
kubera naho noreka kuririmbana nawe sishobora kutahasi ijya pouvoir afise parce que yamaze gukora akazi kiwe yamaze gukora izina giwe yamaze kuba ahantu ashaka nico kintu badatahura we ashiramwo uburyo bwinshi mu muziki mugabo bobo bamaze kuronga ajya amahera batwara mu nzoga cyangwa mu bakobwa cyangwa muri ambiance nibibuka ko bafise akazi bategerezwa gukora uzurabero lilo uzomusanga muri boîte nuzomusanga mu bakobwa nuzomusanga mu bintu biyarura umutwe parce que ndaza akazi nshaka ndatwara akazi kanje buke kubera nshike aho nshaka gushika uno munsi shobora kuba ndi ngaha hasi mugabo ndazi mu 3 ans 4 ans nzoba nshise hajya nshaka gushika rero icyo kintu gisaba umutima gisaba umwanya gisaba kwihangana rero ni umuntu yihangana cyane kandi ndazi ko umunsi uri zina uzoshika aho nshaka.
Hamalo lilo mu 2011 mwarigeze gukora igiteramo cyitwa Nani Mkali. Izi story za Nani Mkali who is the best ari wowe nk'umuntu w'umukurambere ufise experience ni yawo muziki ivyo bintu ubona ari cyaye ikintu bimarira umuziki ndundi.
Je no vuga ko umuntu yamaze kuvuga who the best change Nani Mkali mukore ico giteramo agishiramwo inyungu. Jewe no kwinjiramo mbonye ko kirimo inyungu hariyo 100 million 200 million etage inzu ma parcelle bashizemo tuhiganwe je suis prêt yo guhiganwa mugabo vy'umuntu wagusa ngo bateshanya gaciro kandi bashiremo abajiriste bari strict bazi icyo bashaka bazi icyari cy'umuziki aho no kwinjiramo mugabo ibi byabana nk'ivyo bari ko barakora ubunye bari ko baritesha gaciro bonye
mugalo rero namwe mwarigeze kubijamo
twarabinjiye
twarabinjiye
kandi twe twarosa amahera baduhaye amahera meza
ego
ashimishije ijisho na nico gituma twabikoze kandi twabikoze twumvikanye entre nous les musiciens, les grands musiciens, convicanye, twese turi aba legend, dukora kazi, turabe niveau yacu aho ishise. Sawa sawa tubikore tubikore. Okay. Miliyoni zitandatu ngizo, miliyoni zitandatu ngizo, dukore ako kazi. Miliyoni zitandatu nchagiye zari nyinshi. Ego.
Okay.
Twarinjiye kuri stage turakora kazi kandi babonye resultat twese twari ba mbere parce que twakoze n'umutima umwe. Twarabishoboye.
Okay. Wewe wamye uri rival wa Fari azi kuva kera. Est-ce que ubonye nk'umuntu mwari ko murahangana bari ko aramugeranya na Sad B? Wewe nibigukora kuko mumengwa ariho agacuru naka nawe waba gukoroye.
Jewe mvuga ko ikintu nama mvuga buri munsi. Umuntu ni wenyene yiha gaciro. Ya tanke we utiha gaciro ushobora gushika ushaka. Ushobora kubona valere yawe nibashobora kuyibona. Rero ivyo bintu je nibaza ko umuntu wari we wese akwiye kubahwa yaba muto mukuru cyangwa umutama cyangwa umwana mutoya avutse no utegerezwa kumwubaha parce que utamwubashe nawe nazo kubaha we icyo novuga novuga ko entre eux bicare hasi bumvikane bamenye icyo bashaka urya muto isatubi yubahe mukuru Fizo Fizo nawe au retour yubahe isatubi bamenye icyo bashaka ariko babandanye bakora bijya bintu n'ubujuju bazoba bari ko barakora bijya n'ubujuju.
Okay.
Namwe bizobashika
nawe wigeze kubibamwo mwabibayemwo ni niye manuro wohereza nk'umupromoteur yoba ubugerageje gukora nk'umupromoteur yoba koze bino bintu est-ce que ubona ibi bintu ari ibintu byo duza umuziki ndundi cyangwa ni ibintu biwutesha gaciro?
Jewe si jewe no muha impanuro umupromoteur akora ivyo bintu ni bajya nyene binjiyemo ni bo bari kwisubira ko bakamenya icyo bari bakitahura hanyuma bakumvikana bakamenya aho bashaka gushika tanke bagikora bijya bintu by'ubwana nana hamwe bazagushika nico gituma nakubwiye ibintu by'ubujuju parce que jelo lilo izina ryanje ndarizi abantu baranzi naho bama bashira ama obstacle imbere mu nzira ndiko ndacamwe baranzi ico ndi barazi nivo yanje nico gituma sinogenda guhangana n'umucuraranze atanguye cange amaze imyaka 5 6 10 mu muziki fise imyaka 30 mu muziki ivyo sishobora kubikora.
Okay. Urumuririmbyi urumuririmbyi buri gihe ukoze indirimbo ikwigwa mu gihugu cyose ukamenyekanikana ku ndwara y'umuririmbyi akundwa ni kuki tutakubona mu biteramo bitandukanye bikomwe twarabonye ibiteramo runaka mu mwaka uheze Ruriro kenshi ntitwakunda kumubona
kubera na mahera bafise bandiha bashaka kuma mahera make kandi je nageze ku rwego rw'amahera menshi sishobora gukorera mahera make fuma nicara muhira ngakora konsere imwe cyangwa zibiri mugabo zikanyinjiriza amahera akwiye.
None gavi yagihege mu performing na Diamond kuri finale wari wakwirijwe cyangwa wari uje kumufasha?
Jewe naje gufasha umugenzi wanje kandi nawe au retour yamfashije byinshi kandi bon
sinovuga ibintu byose kuri media
ego
bo ariyo ni kintu yampaye ego kizomfasha
twaramubonye nyene ari muri Canada ari kara performinga indirimbo yawe bijya bintu berezia essence mugiye ubonye umuririmbyi ariko aracisha amafaranga ari karakoresha indirimbo ubyakira gute nk'umuririmbyi uzi kuba wapamba
ndavyakira neza kubera ujyana umucura ranze afise mugwe ashitse mugwe go rudasanzwe rero ijya nivo ashitse ko aririmbye indirimbo yanje ve dire que anyubaha ve dire que anyemera ve dire que abona avenir muri jewe
okay
kuri jewe vraiment much respect.
Okay, I think ndibaza yuko ari nzaririmba indirimbo yawe nuko aba yabonye yuko iyo location ukundwa kandi hahuzi abarundi.
Yep.
Ni yawe message wereza abo bantu busanga batuma ko dufate nk'umuririmbyi muri sector yawe nawe bo gutuma kandi ukanwa kajya gakiro
nyine. Bama badutumira.
Bama badusaba. Sindiga numva ati
bama badusaba
kandi Canada,
na mananga kuja yo paske namaze kubikubwira. Bama mahera make sishobora
kujya. None ko kino no baguha mahera make mugiye hariwa bahaya mayira menshi ageze
yagashobora kubivyo sishobora kubitahura parce que c'est son nibijya nakubwiye mu Burundi turacari hasi nabantu bari hehe abarundi bonyene nibiha gaciro hanze bajya bari hanze nibiha gaciro a partir de musique sinovuga ko a partir abarundi bose no c'est a partir de musique ugasanga nabwo baha ikintu cyabo valeur rero ico kintu batagishangije hakirikare nana hamwe kizodushika
okay rero biva na experience ofise n'imyaka yose umaze mu muziki umuntu yo kubwira ati aguhaye ubasha bwo kugira ibintu uhinduye mu muziki ni vya ibintu bikuru bikuru bona yuko uhindura kuri wewe
akagayo mu muziki kwanza aba journalists ya bagahembwa amahera meza akwiye parce que usanga badahembwe neza nico gituma bica umuziki haje umucuraranzi akaba amahera kugira bamuvugirize umuziki nawo wobe umuziki usa gute nabi barawuvuza kubera yabahaye amahera babarihe neza bakora akazi kabo nkuko bisanzwe hanyuma kubahana entre le musicien nico kintu kinini kubaha mutoya n'umutoya kubaha mukuru tukamenya icyo dushaka ego
ati tukamenye icyo dushaka none ukutubahana buga ntibyo babiva muri ibi bintu nyene byo kutemerana entre vous
we nico nyene nico nyene parce que nibijya nakubwiye usanga umucuranzi yatanguye muziki ejo afise hiti zitatu nkuko babivuga cyangwa zine ugasanga nawe ashaka kwigerana n'umuntu afise CV imaze imyaka n'imyaka nabwo amaze gukora ni concert ngaho muri Congo cyangwa ngaho mu Rwanda agashaka kwigeranza n'umuntu amaze gukora concert etazini amaze gukora concert ma Belgique icyo kintu vraiment sishobora kwishigira
okay none garo ni ya impanuro wohereza abana Paul mama aba wita yuko ari bo bakicaruka ni ya impanuro bahereza ku buryo uvuga uti hamwe biva na experience mfise hamwe bo bandanya uku umuziki wacu wohindu
je no basaba bakore kwanze bakore hanyuma bitahure place yabo awiri bamenye ico bari hanyuma bareke guhangana n'abantu batangana
okay abakurambere nk'abantu bita abakurambere mu muziki ngabona dufise abakurambere bangana gute
ni benshi turabubaha ba Sedege Bangi bakidumu ba Africa Nova ni benshi cyane bajya bose turabubaha
okay
naho turamaje legende babo ni ba plus que legende kuri twebwe
okay
turabarabira ko byinshi turabubaha turakurikiza imanuro baduha kubera turazi aho twavuye naho dushaka gushika hanyuma ikindi kintu nashatse kuvuga bamenye ko plus si uyiha ni bafanzi bayiguha na kazi kawe n'imyaka umaze gukora
uravye nka muto yawe Sadi ni yahe mpanuro mutekerera ndazura amaze kumukurikirana kandi ndazura afise susi y'umuziki ndundi
jewe turavugana nabo ndavugana na bose ndavugana na Fizo
ndavugana na Sati ni yahe muzigo wo mutekerera nk'umuntu amukuriye yamuboneye izuba yovuga uti petit frère hamwe ukora ukunuku bivaye ni urazi uburemere bw'impano afise
areke kuhangana n'abantu batangana imyaka batangana CV
akora akazi kiwe nguko yamabikora ashiramo ingufu abandanya akora hanyuma akazi kiwe kazo mushikana ashaka gushika me tanke akihangana n'abantu batangana seve nana hamwe yoshika umuziki ikintu mu muziki indero irakwiye mu muziki parce que nibibuke kwanza ko nibirore nibirore bavyaba fans nibirore vyabana abantu bose barakunda abastar rero abastar ngicirore rero kijya cirore ni example ubaha abantu none ivyo bantu ivyo bintu bariko barakora niyo example bariko baraha abana abana batsotse cyo cange abafansi babo cange aba mama aba papa bakunda umuziki mu Burundi oya bareke ibijya bintu bamenye ko ni vyirore z'igihugu bareki bareki ubucucu bakora akazi ka
okay hama Farias nawe muhanuriki
Farias ico no muhanura no muhanura anume anume arekera abana bareke bavuge arakuze arazi aho yavuye arazi cari uko yamabivuga bwe ni legends nange ndamwubaha mugabo areke abareke bajya abana bavuge areke guhangana nabo ibangana we ni indi level abandanya akora akazi kiwe gusa
okay mbere rero muri 2015 bari ngaho mu Burundi
oya 2015 nari hanze
okay hari shute twagize irana impacta umuziki umuziki muri rusange turasubira inyuma usanga abantu tubaye obligé gutangura bushasha kandi ubona utugeze muri 2020 ni umwaka twiteguriye amatora kandi nk'amwe nk'abantu babaririmbye mukundwa na benshi kandi ni jambo ryanyu rigera kure ni ya impanuro wotanga wohereza jeunesse ku buryo tutosubira mu bintu byoza biza no kudungabanyiriza entertainment yacu isanga ifise n'izindi ngorane
igihugu cyanje cyane
ego
mbere nasubiye no ngaha kuba ngaha kubera igihugu cyanje hanyuma nuvuga ko abajene ndabakunda ndabamamo abagenerasiyo yose ndimwo hanyuma icyo nuvuga ko umwe wese akora akazi kiwe akazi katakuraba ureke kwinjiramo parce que ko gukorera nabe cyo umenye akazi kawe ukunda akazi kawe umenye icyo ushaka nibijya nyine n'amamvuga umaze kwitahura ucumenye icyo ushaka no mu buzima busanzwe nuko nyene foko witahura kugira ushike kure urabona lolo wubu si lolo wa kera nahinduse cyane nahinduse look nahinduse kuvuga nahinduse kubaho parce que nyitahuye icyo shaka kandi namenye icyo shaka gushikako ego
okay umwaka uko turi mwaka wa 2020 ni mukurangiza ni bya ibintu ubona ko ni umwaka abantu benshi la majorite ni umwaka babona yuko bagiye guhindura ibintu ari impinduka bose bagwaye impinduka muri 2020 ni cyaye kintu ego 2020 2019 faravuze yuko ari ibintu byahindutse kuri wewe ubo ni cyaye kintu ubishaka 2020 uvuga uti uyu mwaka uzohera ibintu bimeze uko nuko
ni byinshi cyane no bidondagura ndabihetse
ibintu nyamugo
gabo no vuga ko lolilo mudimiri wa muri events event ni lolilo adasanzwe ni lolilo uwundi afise indi look namaze guhinduka cyane nahinduye ahomba nahinduye plus nahinduye look nahinduye ubuzima bwanje busanzwe nahinduye kubaho kubera shaka gushika kure shaka bundi umuntu kandi ivyo nyine bizomfasha cyane umuntu wari we wese afise impanuro yo manura afise icyo ashaka kumbwira afise ede yose ashaka ko shikako ndi pre kwiyakira n'amaboko abiri urakoze
negarurira kuko ino n'umuhanuzi wawe mukuru ne yagutoye
inde
Muriane
fisa abantu zibenshi cyane
uvuga
ko twahebanye si ukuvuga ko atamanura aracampanura gushika ubunye turavugana c'est normal kandi turafise umwana ego turavugana byinshi kandi aramanura byinshi kandi arakoze cyane kumanura akazi kiwe karacari kajya nyine
hari gahunda zo gusubirana nawe
ya ni vie privée murakoze
akajyamo basi kanyuma tu ni
ndavuga ko muri 2020 tubandanye dukora mukore ama subscribe kuri channel yacu mugire ama like menshi muyabone en français anyuma duteze umuziki wacu imbere duhinduke dukundane turondere turonki
icyo nico kintu gikuru murakoze cyane
so nakunze project nko mwibona utari kumwe ni Lolilo numuririmbyi akomeye numuririmbyi vraiment hamwe umuntu avuze umuziki ndunda atamubuze ntandero ntandero yoba buri umuziki ndunda murimbyi yakoze ibintu byinshi murimbyi yatembereye isi ariko aduze ibendera y'umuziki ndundi yatanze impanuro ya no farias ya no yesa binagaro rero gato na none usubira inyuma gusa nakantu kanyuma wowe igya concert ya farias na sad b ni ari wewe umuntu afitiye isusi muziki ndundi ubona yo habwa yo kuba orienté gute ku buryo basi
bahindura izina
izina barari hinduye bayise ngo face to face
bako face to face nicho kim nicho kimwe na nani na all the best ni face to face niye nicho kim
umva dufate nkuba yabari nka wewe bagushije amwe na sad b wari ko bigeza
face to face bari gushira hajya nyimahera amahera kuye nga 100 million 200 million nari kwinjira mu
bari gize face to face wicho kino face to face
nawe bari kuita izina bashaka mugabo maze kubona ponyo negerezo kwinjira mu
kiswe face to face mugabo turavya ama interview bagiye barakora nta jury nta kintu kimwe gihari ari we ufitiye susi ubona ico kintu face to face ni kintu kizoduza umuziki isa kizokorora cyane ari we ufise kuri experience nini ya ufite
kuri jewe barakoroye fizo ni bakorora umuziki bakorora fizo
Aje umva fizo ari koroye umva nkawe wo muhanura fizo ati
cewe iyo nari kuba fizo sinari kwikora kiretse bampaye mahera
ari wowe ujya konseri umva yo kwitwa gute ari nkawe bakugize nk'umuhanuzi cyangwa indazi bari kubaradukurikirana
konseri isanzwe konseri juste konseri
konseri ya fizo na sad
la costa konseri
la costa konseri ok bakunze projet yo mu byumva Unilolilo asabye yuko konseri yo kwitwa
La Costa Concert.
La Costa Concert. Mbe unonozo jaye.
Jeo. Ndakura. Since management yanje imaye umwanya zojaye parce que ngendera kuri management.
Ngenda kuri management. Yeah. So akunda project Z uyu ni Lolilo mwabibonye sije ndabivuze ne Lolilo ati lo minimum ati bihinduke ko swat umwe muri bo arakorogwa.
Yeah.
Kandi akorowe
muziki uzobufuye
ndabakunda sana mugira icyo muvuze kuvyo ravuze njye mwikumwe ni Buddha behind the camera nari kumwe na Romy One.